Ka mutu ko te āhuatanga o te Mātāwai, ko tāna mahi, ko te wero, I ngā minita, e roto I te rūnanga reo Māori kōrerohiana, e roto I ngā huihuinga, kia āki I te kāwanatanga, kia whakatikatika I ērā mea pēnei I tāwe kōrerona. Ko te āhuatanga o te reo, e roto I ngā pōka pakaata hōngore tuatahi, hōngore tuatoru, he arane, tērā, te tūmana kuia, mā reira, ka tāe te whakapakare I te reo kia. E te ko te nuinga o te motu ki taku mōhi o kei te kiatu, kāti waihuaki ko te reo Māori ki te ao Māori. Kei te whakaheau I tērā kōrero, ai he wāhi ki au, kia tāua, engari he wāhi anora ki te kāwanatanga. Ana, kone te wāhi o te Mātāwai, he wero I te kāwanatanga, I te runanga reo, ki te whakatikatika I etahi mea, oroa e kōrerohi ana, ala ko te wāhi o te reo, kei te ao Pākehā. Kaua I tōno kotahi, kao. E hari te mea ka tāe e tēnei pire I tōno kotahi te kati I tērā āhuatanga. He wāhi ki te kohanga reo, he wāhi ki te kura kaupapa Māori, he wāhi ki ngā marae, he wāhi ki ngā mea kua puta mai I roto I ngā kura kaupapa Māori, he wāhi ki a koe, pau a ka whakaata, kamatu he wāhi ki au, he whakataure, te hihi ki a ora tō tātau reo. Te wāhi ki au, he kōrero, he kaha kōrero te reo Māori I roto te whare pāremata, he wāhi anora ki tēnei o ngā kaupapa, mere tikane ki a kōrero he tēnei take I roto I te reo Māori. Te reunanga reo, he whakakotahitanga o te Mātāwai, ni ngā minita o te kāwanatanga. Ko tā rātau mahi, he whakatakoto I ngā māhere e tikana o te taha ki te ao Māori, o te taha ki te kāwanatanga ki a oro tō tātau reo. Ko te Mātāwai tōna kotahi, koera te wāhi ki te ao Māori, engari ko te whakahea etai te tīmatanga mai, ki a kau e waiho ake ko te oranga tonitanga o te reo ki roto I ngaringaringa o te ao Māori. Nā, ko hangaia, ko te rūnanga reo, kei reira tonu te mana, hei whakaritirite I etahi huarahi hei whāinga. Inga kare take o tētahi rautake ki te kore, me kei ngā iwi e rongo I te hiehia, ka mutu e whakatinana I ngā wawata.
Tino kore nei we ki te hā te hua. Ko aua mahi anora e mahi anei te taure whiri I tēnei wā, e te māngai pāho I tēnei wā, e wai ake I tēnei wā. Ma te whakatū I tētahi rōpū hou kāha, kuira ke te pātai, he hā te aha ka pahawa I tēnā rōpū.
Hoki mai anora e te iwi kei te kōrero tātou ki a Ahorangi, a Rawinia Higgins o te whare wānanga o Wikitoria. I rongo rā koe I te kōrero a Timoti Kāre Tiwi ki ake rā ia kei te tōwai noi hōkoutou I ngā momo rautaki whakaora reo ko takoto I roto I ngā tau. He ato whakautu ki tērā kōrero ana?
Kāre I rereke ake o mātou whakaaro ki tō koro Timoti I mua I te mahi arotake I te pire. Engari, I taumaitaku kuraua ki ngā hui, I tautoko mai, koena nā kōrero a waku hoa, kos kāre au I reira, I haere ia ki te tautoko, nā te mea I kite ia kōtia mātou te whakatakoto heaha te wāhi kia te Mātāwai I roto I te tara iti o te whare, ki te tara iti o te whare, heaha te wāhi ki te krauna. No reira, e hara I te mea kei te tō wāhia, kua kite heaha te mahi a tēnei taha me te rātaha pēhea te mahi ngā. And koe nā pēr te mea nui.